sa fopo le malili e o lua loto o ai na na lua o amoli mau na mau o lua nau nau ta i watata e fa a fopo wa malele o le alofa wa fa sa valamo Safa atali tali e fa apa ia inai Panai matua walato fa amani ia mai
Let's go, it's so time. Yeah, I'm a lua, lua, let's go, it's so time.